pamene kudokolona virus isiri kumudziwa kwaura kwekosomola mixing timafurirana yani ndere matabo bachana fesa kudziwa ndere sini kudziwa muye ndofune kuri kweza kae tuone kuti amene ali ndikulona nduri mene ndikuona ineyo zvokuti dzirerezo ifeo dzokwanira tilibe tiyangule pamene dzirerezo ifeo kuona virus kuti dzori kuichingira tilibe nkhani yamaphunziro athu yokuti ifeo amangoriphunzitsa bungwe lina lake umangoriphunzitsa zinthu zori zopemphera akubiya ariphunzitse kuzinazina zongokhuza kuti kulona tizilalirana tizilirani aripike chakudya tidye basi kuzidwa ake ndaminewo ineyo ndikuonapo bwino fauri akuthandiza amalawi nzawo sakuthandizaso munthu wapadera ya akuthandizira ife romwe chionenge kuti tenda imene isatani isatigwire anaambisa angakwanise zimenezo kukhala munthu nthawi zosatangoyika chimaski yake kukamwa khauri atithandiza muna zinthu zambiri ndikusintha kuri muna simuzionanso anaambira ali mtawuni akupanga zimenezi chazo koma kukhala mtawuni ndikuvutika ndi chithandizo ndikusowa kwa ife anaoyenda tawuni ndiko anthuso kwa makolo athu tikakhala ili mtawuni moyo wathu sokhawoyenda bwino fomi kuti mtawuni makhalaso akuluakulu amene amazivosta amene amalandana kumarimenya kumatani kumalandana amatifuridye sima kwa ana akazi nkhaza zawo zokuti akuluakulu amatha kuwaopseza kukagwiririra pena amatha azikadi omwewo amene amendawo amatha kukwarani kuwagwira ndikumapanga akagwira ndikuwauza kuti ndiupatsa ndarama nkuwagwiririra akatero sapatsaso ndarama itabwera corona virus anathamangitsa bungwe imene amatithandiza kune kuti wina aliyense achoke mwana unayense achoke akachoka foya koronayi koma koloneze kuri yatha azabwereraso koma pana kali panopo achoke kayi komanso foyo uri zenziyazo foyo uri anatithamangitsa anadze kuti ifewo palibe chimene tingarani palibe chimene tingapangi sanatiganizire mwe wathu kuti tikachoka ripira kuriko komanso foyo kuti iwo aja anapeza ndaramo kudzera mmanja mwathu kupeza ndarama pano aliyense akuyimira galimoro pana chani sakutiganizira za moyo wathu sakutithandiza ulo pangoti sakutiganizira angoganizira za kunyumba zawo zokha.